kokuncedisana nama-adult choir kule weekend esiphuma kuyona ngafikela shaw position 3 ngifika ngakho kodwa. So ngisho ukuthi ikusasa le-choral sinalo kwi-district yethu as a whole siyilembe. Uma ngabe kukhona abathandayo abadala abafisa ukucula bezijoyina sikule adult choir ngoba iyona kuphela ekhona kwilembe as a whole, bangangithinta enumbeni at
072 072 420 70 70 72 72
noma bangangiwhatsapp kule number ethi angikubizele
072 072 420 70 70 72 72
bangangiwhatsapp kwe number net
061 061
83 283 2486 4868 ngeke sizivumele kulimithwa inamba. So siyacela abathandi bomculo beze bazohlabelela.
Wow. Hayi usukhulile kodwa yazi. Usukhulile bantu uyakhuluma ezwa ngani yami. Asekuweke manje. Nontobeko bhengu. Kuthini ngisho kubantu abasha?
Yebo ngithi mina ayi ngithi maba bebefuna ukujoyina kwi ndwedwe choral society bengafika bezojoyina ngoba umnyango uvulekile. Yebo.
Hayi ngiyakuzwa inkosi kahle. Emlaleli uzoyithola kamnandi ke lezi lokhu nani le imculo omnandi wabo nanenkulumo yabo sifaka lapha ku YouTube uzobhala kamnandi ukuthi Lihlithemba visits Radio Khwezi uzoyithola nje isikhathi esingaphansi kuka 24 hours kusuka manje. Sinikeze sibe siyayigoqa ingoma.
Okay. Oh, mio babbino caro, mi piacebbe lo bello, v'andare in borda rosa, a comperar la